situations and they go on and on.
Isiphumo somuntu abakhiwa ngamthini bazalwa sithi sithi abamele ukubalungisa sibahlambe ubusi uye wabanethamsaka waguquka waqala kutsha ubomi waba yilantwazana esiyaziyo enesiphiwo ngamanye amaxesha awufuni ngcebiso kusapho lwakho qha okokuba utshintshe unyawo kuthwa kuthatha ilali yonke ukukhulisa umntwana